Vibe, mazando, abazinsika zivela mbili, ngoze ngwenzo wangenza khona. Nini ngawadla masi ningawanikiwe, nesaba masi ehla ngendolola. Nina baka mashiza, nganenhle, sigenxagenxa mbaze bukhali. Malale khamuke ngenzansi, zingwazi ezidla inyama abanye abedla inyamazane. Bavele enkomeni abanye bavele ebantwini, luthulu lwezinkomo. Mshibhe kanonopha, mshibhe kamakhiphi nje efukwini kwezalele yena. Ndoda,